Angibingeleleke babukele emakhaya inkosi yami kusenguye lo dokotela uMngcwabo uyahlehla umsengi wamabhubesi abanye bese ngeyimithi ngiseyimi nje futhi yimngedwa nje uMngcwabo uyahlehla ngisekhona la eNewcastle ngenhlanhla enkulu kwenamhlanje ngizothi kini senginama address amabili iaddress yasusizweni neaddress yala edolobheni la engine studio khona istudio seradio not online radio i-commercial radio ezokwazi ukuthi izwakale kuzo zonke izindlu kuzo zonke iy'moto nakuzo zonke futhi ama-district wethu la i-KZN azohamba izohamba ifike izoyiyongela okungijabulisile-ke babukeli namhlanje ngoba igama lale radio ngathi imvula FM namhlanje ngenhlanhla enkulu nje besiyivula hawu nezulu la vele lana nginalento ke noma nginalento yokukholelwa ekutheni izulu noma nje imvula isibusiso from God ngoba iyazenzela iyaziniselela nje yenza konke ongakucabanga uvulekile kumsakazo namhlanje sinana basakazi abaseqophelweni inkosi yami eliphezulu ngendlela eyisimanga noma ngendlela nje didu usathane elisizobezwa malanga wonke ngenhlanhla enkulu kwenje izosebenza ubusuku nemini ayizukusebenza isikhathi esifishane iyosebenza nje ubusuku nemini ngijabuliswa-ke nje nayi-line-up yale mvula FM iphethe nje abasakazi phela nkosi yami abaseqophelweni nje yeyi bakithi bakithi nkulunkulu onamandla abasakazi abaseqophelweni eliphezulu ngendlela eyisimanga nakhu-ke ngifuna ukusho njengoba kade ngishilo ngathi sizoyivula ngomhlaka 4 ku-April kwenzekile ngempela siyivulile kodwa sase siba ney'nkingana ezincane laphana ngemuva ekutheni ilokhuza yethu umsindo wethu ungabikho muhle so-ke njengamanje babhizi ngawo kodwa bawuhlanganisa nje kuzokwenzeka kube kuhle ngoba into eveze nokuthi umsakazi we umsindo wethu awuthokozisi abasakazi phela engibaphethe bafike bathi hhayi Sherman hayi khona awuthokozisi yes umnandi kodwa hhayi awuthokozisi akwesimarinate nje lapha nalapha akwesimarinate lapha nalapha nangase ngibonga kakhulu ukuthi no guys thank you very much ekutheni la enizosebenza khona nifuna ukuthi into abalaleli abayizwayo bezwe into ngempela eseqophelweni eliphezulu mina-ke nkosi yami phela njengani ngazi ukuthi ngiyihlalela nabafowethu laba ma ngizwe nje umsindo ngiya ngithi hhawu sekuphelele ma sekufika kuyincithe buchopho lezi-ke impela hhayi injula zakhona lapha emsakazweni sezithi hayi Dlamini muhle Dlamini lo msindo kodwa-ke ayi awuzwakali ngale ndlela esifuna uzwakale ngayo sizowenza-ke thina ukuthi-ke cha uzwakale ngoba phela babukele ngifuna ukuniselela isizwe ngolwazi oluhle and futhi luwela esinisela khona sifuna ukuthi kutshaleke phela ngenhlanhla-ke futhi enkulu nabasakazi esinabo la ekhaya nabasakazi abaqhashiwe la ekhaya babuya i-KZN yonke kaningi not ukuthi sibuke la eNewcastle kuphela kodwa babuya nje i-KZN yonke siphinde futhi sibeke nomunye esibhizi naye umunye usisi wethu cishe uyangibuka nje laphana noma uyangizwa ungilalele ubuya ngale eLimpopo konke kuzophuma la siphinde phela futhi ngiyanebela nje ngiyanebela nje ukhona nomunye ozobe sikhulumela kamnandi phela kamnandi ebuya ngale ekhaya kangwane ebuya ngale ekhaya kangwane ngizocela nje ukuligodla igama lakhe kodwa nje buya kangwane ngoba ke sisebhizi ney'nhlelo akwengiligodla igama lakhe kodwa nizomuzwa phela ngoba phela msengi wamabhubesi nabafowethu laba ngibatshelile ukuthi ngiyafisa ukuthi la okwenzeka la ababuke amina abalalele emakhaya abathole ngempela okuphelele unkulunkulu uyakanibusiseke nonke emakhaya iy'nombolo-ke ezala engikhona it's 034 004 00 18, ASBILI 034 00 004 00 19, kushuthi u 18 no 19. Buka nje phela into zikaMngcwabo, ingani zonke zihamba kanje, ziyipackage nje 18 no 19 la e-station izotholakala 24 hours kuseni, emini, ntambama. Hayi phela webabukele emakhaya, uMagembe uqhashiwe. Niyamazi uMagembe la eNewcastle, ngisho lo nencegelo nopete ukhona naye la. Uye nje kuphela engizomuthi ngimusho nje phezulu, bese ngokuhlonipha ngwa lento yokuhlonipha ngidalwe nayo bakithi. Hayi lento ukuthi mangabe ubona ama mic la ujabule uzuze ugcine ukhipha nezingafanele. Ngokuhlonipha ke ama profile wabantu, i line up yami ngabe ngiyayibiza yonke, kodwa ke hey bakithi, ngaphela ngithi ngikhuluma andumngcwabo uyahlehla. Angikhulumi andimvula, mina ngumphathi wayo, ngumphathi wemvula FM. Kodwa manje kumele ngihloniphe ukuthi ke no, i-TV lesishutha kuyo ekaMngcwabo uyahlehla, kadokotela uMngcwabo uyahlehla, nalabafowethu laba. Kodwa nje i-line-up yami yinhle, iyajabulisa. Nizoyithola futhi nasemaphepheni kulo lonke uhlobo lwephepha, nizosithola le story kuwo wonke amaphepha esinawo la KZN, Daily Sun, Ilanga, Isolezwe. Uzoyithola lento engikhuluma ngayo. UNkulunkulu akanibusiseke nonke emakhaya. Mina ngisatholakala njalo kwaDlamini bakithi, ngisatholakala nalabafowethu, ngisatholakala laphana, ngisawugqula nje umuthi lana ukwanda komsebenzi, ngoba ngiyayisaba mina lento yokukhuluma ngenhlanhla wena ungenanhlanhla. Ngiyayisaba lento yokukhuluma ngecorrugate, kodwa wena amazinyo akha yelo. That's why ngila namhlanje, futhi njoba ngilana namhlanje i-Monday usuku lokuthi ngisuke ngiphumule, Monday na Tuesday, bese ke le erondweni kwaDlamini phela 7334 ngiqala ngolesithathu ukuze kushaye isonto. Kwi-Google Map ngisatholakala kuse yimi kuphela. Bese ke lapha erondweni ningayifaki imali kwaFacebook, angenzi lutho kwaFacebook, futhi akubhukhwa kimi ukuthi hayi ngishayele ucingo bese uyokhokha imali ukuthi usubhukile. Angikwenzi nje lokho, angikwenzi. UNkulunkulu anibusise nonke emakhaya, niphile, niphile, ngiyanithanda. Ngilapha phela emvuleni, phandle nje liyana, ngila emvuleni, imvula FM. UNkulunkulu anibusise.